you ain't get paid. He is the magician. Panda pinda mapinde, panda zazwa winde, panda pinda mapinde.
Genius babe.
Handitembe munhu inini zvino tazveka. Sandine ginda tanga inini ndo pesa ndeka. Baba divante ndi baba divante. Save wada kuva fananidza nevamwe. Vamos!